I love you back.
I do.
I love you too.
Twende kupiga kura. Hata I love you too.
Ruto, I love you.
Wewe. Mambo ya pombe, upunguze ama uwache.